awamakhamandela
awe ama
ama Siyabingelela ntambama Siyabingelela amazulu namanje Siyabingelela amazulu namanje Umuntu mafika kuJesu nobethwela imthwalo yethulwa yona Uma fika kuJesu noma athu ubuhlushwa yini yasuka
Hallelujah
Abafowethu siphelele kuJesu asishodi ngalutho Oyi osweleyo uyaneliswa osindawo uyathula umthwalo nami uJesu Abafowethu nangu uJesu osiza umuntu Nangu uJesu osiza umuntu Uhamba emhlabeni liphi ithemba lakho Wena uneliswa ubani Mawomile ubani ophuzisa amanzi Abafowethu nangu uJesu Amandela Oh,
bazalwane uneliswa lo oyidingayo. I was wondering if ukhona yini umuntu omdingayo. We've got a woman in the book of Matthew who had the issue of blood. Wayazi ukuthi she needed lent azoyithola ngaleso sikhathi. She pushed through abantu. She pushed through ucabanga ukuthi bazothini. She pushed through ekuthenini ngilana ngisebenza lana nginemali ongaka nginomthwelo nginomele ngiwuthwele lana umkhala wami ngiwuthwele. But she did what she came to Jesus. Wayibambi robe yegameti yakhe. Hallelujah. Are you in need of the blood of Jesus? Honeliswe, hoswe leyo. If we are swell, so it's all. Honeliswe, hoswe.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.